Ndiyanamkela. Kule video sokwenza ntoni? Kule video sokwenza into ebizwa ngoba iPythagorean Theorem. Ungothuswa ke ligama elithi Pythagorean Theorem ucinga uba yinto eninzi. Yeyona theorem kulula and kumnandi ukuyenza. Ngoku ke masiyijonge ukuba sizokwenza ntoni kule Pythagorean Theorem. Isizosinceda ngantoni? IPythagorean Theorem ke isebenza kuphela xa unantoni? Xa une right triangle. Siyazazi ke zininzi iindlela ze-triangles. Kodwa ke iPythagorean Theorem isebenza kuphela xa sinantoni? Xa sine-right triangle. Mandikubonise ukuba injani ke i-right triangle. Ndiyathemba uyayazi. Masithi sinale triangle yethu. I-triangle yethu siyayazi into yobana ukuze uPythagorean Theorem asebenze funeke ibe yi-right triangle. Ithetha ukuthini ke loo nto? Ithetha ukuthi loo nto enye yezi angles zethu kufuneka ibe ngubani? Ibe ngu-90. Nantsi ke le angle engu-90. Uzathi uyibonakalise ngoba uyifakele ikona pha ungay uyohlule kwezinye, uyohlula ngolu hlobo. Ibizwa ngoba yintoni? Ngu-90 degree angle le. O ungayibiza ngoba i-right angle. I-triangle yethu ke xa ine-right angle ibizwa ngoba yintoni? I-right triangle. Simsebenzisa ke uPythagorean Theorem xa sine meko elolo hlobo. Xa sine 90 degrees enye angle zethu. Ngoku ke isebenza kanjani ke iPythagorean Theorem? Ithi xa sinawo, xa siwanikiwe amacala amabini izasinceda yona uba sifumane elinye icala esingalinikwanga. Ngoku ke mandithi ndikuchazele uba eli cala lide libizwa ngoba yintoni kule triangle yethu. Linegama icala lide. Leli cala ke ungathi u-90 ujonge kulo, ungathi uyibonise loo nto ngokudrowisha i-arrow. Nali ke eli cala ndithetha ngalo libizwa ngantoni ke eli cala? Linegama lalo. Libizwa ngoba yi-hypotenuse. Hypotenuse. Ngoku ke nali gama layo mandikubhalele phantsi. Libizwa ngoba yi-hypotenuse. Ibaluleke ngantoni ke loo nto? Ibalulekile loo nto ukwenzela uba ulazi uba eli cala lide ulifumana njani xa unamabini okanye amabini ulifumana njani elinye lawo xa unikwe amanye amacala amabini. Ngoku ke mandithi ndikubonise uba le hypotenuse yethu uyibona ngoluphi na uhlobo. Masithi unale right triangle yakho uchazele uba nanku u-90. U-90 degrees usoloko umbonisa ngolu hlobo. Iphi ke le hypotenuse yethu? Leli cala lide lisoloko leli cala u-90 ajonge kulo. Ungathatha i-arrow ukuzibonakalisa ukuzikhumbuza ngayo. Mandikubonise enye i-right triangle kwenzela uba uzoqhelana ne-hypotenuse nezi-right triangle zethu. Nanku u-90 degrees, iphi ke ngokuyona i-hypotenuse? Nantsi ke i-hypotenuse, leli cala u-90 ajonge kulo. Okanye ungathi leli cala lide. Masithi sisebenzise ke ke mandikubhalele phantsi uba hypotenuse ulibone eli cala. Ngoku ke xa sowunayo i-hypotenuse yakho uyazi uba leliphi. Masijonge ke ngokuba usebenza oluphi na uhlobo. Ubani? UPythagorean Theorem. Masithi usi bubude beli cala silibiza ngoba yintoni? Yi-hypotenuse. Sithi elinye icala eli silibize ngoba ngubani? Silibize ngo-A. Elinye icala eli silibize ngo-B. Ngoku le right triangle yethu ino-A, ino-B, ino-C. Uthini ke uPythagorean Theorem? Uthi eli cala lingu-A uliphindaphinde kwangalo ulidibanise neli cala lingu-B, u-B squared. Iza kunika loo nto u-C squared iyalingana no-C squared. Eli cala okanye ubude bantoni be-hypotenuse. Ngoku ke masijonge umzekelo uba uthini umzekelo wethu. Masithi sinale triangle. Mandiyibeke sikhangele uba uzothini ke umbuzo wayo. Nantsi i-triangle yethu, i-right triangle. Kufuneka isoloko ibe i-right triangle. Nantsi ke u-90 degrees wethu owenza le nto uba ibe yintoni, ibe i-right triangle. Ngoku ke siyachazela into yokubana eli cala besithe ngu-B lilingana no-3, eli cala sithe ngu-A lilingana no-4. Ngoku ke ngubani eli cala sithi yi-hypotenuse. Ngoku ke eyona nto yokuqala uzoyenza uzokwenza intoni, uzoyazi into yobana i-hypotenuse yakho iphi. Nantsi into yokuqala okufuneka uyazi, kuba kaloku i-hypotenuse yile ingu-C. Kubalulekile ke uba uyahlule i-hypotenuse kunamanye amacala, kuba kaloku ne-equation yethu iyasichazela into yobana eli cala lingu-C lilingana nala macala amabini xa wasquare u-C squared ulingana no-B squared plus u-A squared. Uba ukwazanga ukubeka u-C uba undawoni, izoba yingxaki leyo. Masiyenze ke le nto ndithetha ngayo. Sino-4 squared mdibanise no-3 squared. Yonke loo nto izawulingana na no-C squared. C squared ke leli cala liyi-hypotenuse. Ke ngoku sifuna u-C. Siyamazi ke u-4 xa umphindaphinda kayi-4 uza kunika u-16 u-4 squared. Umdibanise no-3 squared, u-3 xa umphindaphinda kathathu uza kunika u-9. Yonke loo nto izawulingana nobani? Izawulingana no-C squared. Sikhangela u-C ke. U-16 xa umdibanisa no-9 uza kunika bani? Uza kunika u-25. Yonke loo nto ilingana no-C squared. Siyamazi ke ubani i-square root sikabani sika-25 uba ngu-plus okanye u-minus 5. Ithi ke loo nto thina sisebenza ngantoni? Ngobude. Siyayazi uba ubude asinoba nawo ubude obu-minus. Masithathe i-square root macala omabini. Sizothatha esi i-square root singu-5. Ubude beli cala lingubani? Lingu-C. Bulingana no-5. Ngoku singayisebenzisa itho loo nto, i-Pythagorean Theorem, siyisebenzisa xa sinikwe amacala amabini. Noba unikwe awaphi amacala, masijonge omnye umbuzo. Sisebenzise i-Pythagorean Theorem. Masithi nantsi ke i-triangle yethu. Sinikwe ntoni ke kule triangle yethu? Nantsa ke i-90 degrees yethu. Ngoku ke sinikiwe eli cala lingu-C, kuthiwa ngu-12. Sanikwa neliphi icala? Sanikwa neli cala ungathi ngu-A lingana no-6. Sifuna ukwazi into yokubana u-B ungubani eli cala. Ngoku ke sisebenzise i-Pythagorean Theorem, kuba kaloku siyayazi uba i-hypotenuse yethu iphi. Kubalulekile ke uba uyazi, kudala ndiyithetha ke loo nto. Leli cala lijongwe yintoni? Yi-right angle. Eli cala lide yintoni? Yi-hypotenuse. Leli lizoba kule umzekelo wethu wokuqala ngu-C. Ithini ke i-Pythagorean Theorem? Ithi u-A squared mdibanise no-B squared uza kunika u-C squared. Simnikiwe ke u-C kuthiwa ungubani? Ungu-12. Ngoku ke siyayazi into yobana sino-C. Singathi la macala amabini noba leliphi olibize ngo-A walibiza ngo-B, kuba kaloku ona azoba kweli cala lingaserayithi. Sizothi sikhangela ke ngoku u-B, kuba u-A simnikiwe apha, siyamazi uba ulingana nobani? Ulingana no-6. Masisebenzise ke i-Pythagorean Theorem. Izathi loo nto u-A squared ungubani ke u-A? Ngu-6. Sathi 6 squared plus eli cala singalaziyo lingu-B, sathi plus B squared. Yonke loo nto ilingana neli cala sithi ngu-C squared, i-hypotenuse yethu. Sizoba no-12 squared. Ithi le nto u-6 squared umdibanise no-B squared. La macala xa wadibanisa azokunika elicala sithi hypotenuse squared. Ngoku ke siyakhumbula into yoba besikhangela i-hypotenuse kuqala. Ngoku sinikiwe i-hypotenuse ngalelinye icala esingalinikwanga. Masikhangele ukuba eli cala singalinikwanga lilingana nobani. U-6 squared ulingana nobani? Ulingana no-36, umdibanise no-b squared. Sifuna uphi kaloku, ukhumbule. Yonke loo nto ilingana no-12 squared. U-12 xa umphindaphinda kayi-12 ungubani? U-144. Ngoku ke sizawuthabatha u-36 macala omabini. Asithabatha u-36 macala omabini, sawuthi uzosuka kweli cala sishiyeke no-b squared. Sishiyeke no-b squared. Yonke loo nto ilingana nabani? Xa uthabatha u-36 ku-144 uzawushiyeka nantoni? Xa uthabatha u-36 ku-144 uzawuthi asinike u masiyijonge uba izawusinika bani? Izawusinika u-108. Ngoku ke sino-b squared is equal to 108. Ngoku ke sifuna i-positive root macala omabini kuba kaloku siyayazi ubude soze bube minus. Ithi loo nto u-b wethu uzalingana nabani? Ne-square root sika-108. Masijonge ukuba u-108 ulingana nantoni, singakwazi na ukuyibeka ngohlobo olungcono lempendulo yethu. Sijonge ukuba u-108 wenziwa ngubani. U-108 uyalingana nantoni? Ulingana no-2 xa umphindaphinda nabani? No-50, uzokunika u-108. U-54 yena ulingana nabani? Ulingana no-2 xa umphindaphinda ngo-27. 27 yena ungubani? Ungu-3 umphindaphinde ngo-9. Ngoku ke singathi ithini le nto? I-square root sika-108 iyalingana nobani? No-2 umphindaphinde ngo-2 umphindaphinde u-3 naye singakwazi uba u-9 simfactorize sithi ngu-3 umphindaphinde ngo-3. Ithi ke loo nto 108 ungu-2 umphindaphinde ngo-2 umphindaphinde ngo-3 phindaphinde ngomnye u-3, le nto besiyenza apha. Ngoku ke into esiyenzayo apha siyasimplifya kuphela, akukho nto ininzi. Masijonge into yobana izathini le nto. Xa sino-2 ababini kwi-square root ilingana nantoni le nto? Ilingana ne-square root sikabani? Sika-2 umphindaphinde ngo-2 umphindaphinde ngo-3 umphindaphinde ngo-3 umphindaphinde nge-square root sikamnye u-3. Ndikhuphe nje u-3 omnye kwesakhe i-square root. Izathi isinike ntoni ke loo nto? Akunyanzelekanga ke ude uyibonise le nto kuba kaloku ungayenza nasentloko. Ngoku ke ithi sine-square root sika-36 uyiphindaphinde nge-square root sikabani? Sika-3. Siyayazi ke i-square root sika-36 silingana no-6. Le nto isinika impendulo ethi khuphe u-6 ngaphandle ube ne-square root sika-3. Ithi ke ngoku loo nto ubude buka-b bulingana no-6 umphindaphinde nge-square root sika-3. Ndiyathemba into yokubana uyonwabele le nto siyenzayo namhlanje. Ukuyazi kakhulu kukuyiprekthiza, umane uyenza. Enkosi.